mtoto na tabasamu wana kucheki kwa hamu siwe kama sanamu
Weka maneno
Mfanye akufahamu mpe ata salamu karibu Dar es Salaam
Weka maneno
Weka maneno Situko imara no vurugu weka maneno Nipe gwala usuwe na gubu weka maneno Anzia kimara mpaka pugu weka maneno Weka maneno Weka maneno Situko imara no vurugu weka maneno Nipe gwala usuwe na gubu weka maneno Anzia kimara mpaka pugu weka maneno Kwanza maneno yalipiwi kuongea ni bure Ukimya weus kama kiwi kuongea ni shule Domana nikiongea mina feel high Wengine waongei mpaka glass ya divai Hata kama we ni yanga umefungwa na simba Mwana usiache kuongea
Weka maneno
Hata manzi ukimpenda ukimkuta na mimba Mwana usiache kuongea
Weka maneno
Umekutwa na polisi umeshikwa na kijiti usiache kujitetea
Weka maneno
Ex wako umemisi na simu hashiki siku mkija kumiti
Weka maneno
Unapongea na mteja hataki kununua mpe sound ya kikisha
Weka maneno
Unapongea na meneja usiache kumsanua akungeze mshahara
Weka maneno
Leo tupo tunapari
Pari
Kama ukiona pisi kali
Kali
Hata kama hauna kitu na shida ya kulewa zipo bia za mentali Weka maneno
Weka maneno
Situko imara no vurugu weka maneno Nipe gwala usuwe na gubu weka maneno Anzia kimara mpaka pugu weka maneno Weka maneno Weka maneno Weka maneno Weka maneno na weka maneno Weka maneno Weka maneno Weka maneno Kuna mtu anakusemaga Siku ukimkuta wanamsema nawe mseme
Weka maneno
Hata waengo asha semaga Mtu anayekutema usimeze nawe mteme
Weka maneno
Yani njaa inakuuma Unatiria uluma unaona aibu kuomba msosi
Weka maneno
Acha kuguna guna Dada ukimpenda mwana watume hata mashosi
Weka maneno
Na weka maneno niko very fine Unanijua haunijui I'm still verified I don't care if I'm wrong I don't care if I'm right Nachotaka tuweke maneno bila fight Oya weka maneno acha blah blah Ongeza ma network kujenga ma trust Usiogope even people they gon like your star Weka maneno na brag your star Weka maneno
Weka maneno
Situko imara no vurugu weka maneno Nipe gwala usuwe na gubu weka maneno Anzia kimara mpaka pugu weka maneno Weka maneno Weka maneno Situko imara no vurugu weka maneno Nipe gwala usuwe na gubu weka maneno Anzia kimara mpaka pugu weka maneno Na weka maneno Weka maneno